phi sheshani benike phi kunini sinibizile sheshani yo nkosi ay abaqale ngalana vele bengalena yo nkosi
It's very dangerous.
Bafika late bayanwebeka. Hayibo.